Sasa kwa shangwe, mheshimiwa Denis Sassou Nguesso, Rais wa Jamhuri ya Kongo. May we welcome His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Welcome, Your Excellency. Welcome, sir. Tuendelee taulet, madam.
Yeah. hadi kuwa mshikaji.